Radio Pubblica Africaine. Radio Pubblica Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Niriwe cyane mwaramutse nshuti namwe banywanyi ba FPA mwakoze gukurikira iradio ijwi ry'abanyagihugu turi kwa kabiri igenekerezo rya 17 myandagaro mwaka w'2021 amakuru mu Kirundi agizwe n'ingingo nkurunkuru zikurikira Hari kiziga cy'umwana w'umukobwa cyatoye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Gitega uwo yagandaguwe anizwe ntaramenyekana Imyidogo ni myinshi ku bantu biyunguruza mu miduga ija mu gihugu hagati ko abatwara iyo miduga bidugiriza ibiciro uko bashatse murano makuru muraza kubikurikira abakozi b'abarundi bakorera ishyirahamwe rihingura isima mu Burundi Buseko baratabariza bagenzi babo bakorera mu gisata cyo kwandika ku mifuko ishingura iyo sima ko bakorera ahantu hataborohereza kubijanye n'amagara yabo Nongere ndabaha ikaze mukanya ido nido ryaya makuru. Nkuko narimejeje kubibabwira mu ngingo nkurunkuru mu gisata cy'umutekano mwigeme ari hagati y'imyaka 15 na 20 yatowe hari kiziga ku mutumba Gihehe zone Kabanda komine Giheta mu ntara ya Gitega mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri umuhisi ntiyamenyekanye ababonye ikiziga bavuga ko yishwe anizwe n'abantu batashoboye kumenyekana ikiziga cyaciye kijyanwa ku bitaro bikuru by'intara ya Gitega Tubandanyirize mu gisata cy'agateka kazi na muntu abanywanyi batatu umugambwe SNL bo muri komine Kayogoro ni mu ntara ya Makamba bari barahagaritswe ku munsi wa gatanu babakuye ku ngoro y'uwo mugambwe muri zone ya Gatabo baraye barekuwe Sabimana Leonard Toi Cleophas Bizimungu Daniel bari bahagaritswe n'umugwi warurongowe n'umuhanuzi wa Musaneri mu vy'imibano akomoka mu mugambwe CNDD-FDD ariwe ntungwa nayo Eric imbere y'ukubafata bakabajana kubafunga uyo mugwi wabo bantu wabafashe waranatwaye ibikoresho vya CNL vyari kuri iyo ngoro hamwe n'amahera abanywanyi ba CNL bemeza ko ashobora kuba arenga ibihumbi 700 by'amafaranga y'amarundi yari mu kigega abanywanyi ba CNL bo muri zone ya Gatabo bagasaba rero ko nivyo basahuwe bo bisubizwa Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate dutandukire igisata cy'amagara y'abantu.
Erupeya.
Abakozi 13 w'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge nibo batowe umugera wa COVID-19 mu bipimo byakozwe kuri uyu wa mbere. Muri abo batowe uwo mugera batandatu nabariko barimenyereza aho kuri ivyo bitaro. Indwi nabo nabakozi basanzwe bavura kuri ivyo bitaro nyene. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busa n'ubugomba guhisha ibijanye n'abakozi babwo bandura uwo mugera mu vyegeranyo vyabwo bwemeza ko haheze amezi arenga 3 atawukorera mu gisata cy'amagara y'abantu atowe uwo mugera wa corona tukiri muri ico gisata nyene cy'amagara y'abantu ingingo zo kwirinda ikiza cya COVID-19 zisabwa abagendera ibitaro bitandukanye byo mu gisagara cya Bujumbura barazikurikiza ariko hamwe hamwe haracibonekeza abashaka kwigira basinda bibazwa iyi nkuru tuyibaze Dani Claire iratwumva
Abarongo ibitaro bikuru barashiramo ishaka kugira amabwirizwa yo kugwanya karanda ka COVID-19 yubahirizwe nkuko tubimenyeshwa n'amasoko yacu ku bitaro bimwe bimwe bya leta ku bitaro Prince de Jean Charles amazi n'isabuni yashyizwe ku mpande zitatu zitandukanye uwinjira wese ategerezwa gukaraba amazi n'isabuni abinjira nabo n'imiduga bakaraba umuti bita desinfectant mu gifaransa n'imbere yo kwinjira abantu bapimwa urugero rw'ubushuhe ikindi nacyo nuko atawinjira adafite agapfukamunwa ku bitaro byitiriwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore naho nyine nuko bose mu kwinjira barakaraba kandi yaba umugwayi canke umuherekeje bose baba bambaye agapfukamunwa ibintu bimeze uko nyene ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge abasirikare bari ku irembo barasuzuma cyane ko uwinjira wese yubahiriza izo ngingo zo kwirinda ku karanda. Ku bitaro kwa Karede naho ku irembo hariho amazi yo gukaraba, ariko isoko ryacu rimenyesha ko hari abantu bigira sinda bibazwa bagacunganywa n'abanyezamu bakinjira badakarabye. Abambaye ubufukamunwa nabo iyo bamaze kurenga irembo bakinjira harabaca babukura.
Aha kuri wa Karede abaje kuraba abagwayi cyangwa gusuhuza abagwayi, aha ku muryango habayo akadobo ko gukaraba amazi, ariko hariho abarengana bagaca mu gihumwe abashiki n'abandi usanga babapima ubushyuhe.
No ku bitaro by'abigenga barakurikiza izo ngingo, abinjira barakaraba kandi bakaba bambaye n'udupfukamunwa, ariko muri ivyo bitaro bitandukanye agahazi karacyariho. Abagiye kwivuza baba begeranye kandi atawubazi amagara yabo uko yifashe. Hashobora kuba harimwo abanduye uwo mugira bigatuma boca banduza abandi. Ikiza cy'umugira wa corona kikaba cyarakwiye hose mu gihugu. Ivyegeranyo by'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bivuga ko kuva muri mukakaro n'imiburiburi ku munsi hatogwa abantu barenga ijana banduye umugira wa corona mu bitura ibitaro n'amavuriro. Ubwo bushikiranganje bukavuga ko imbere ya mukakaro hatogwa n'imiburiburi 20 gusa ku munsi mu gihugu cyose.
Dani Claire ratwumva tugukengurukire mukanya amakuru arabandanya.
Europea.
Ikigo kijezwe gutoza makori n'amatagisi OBR ngo kiraradwishinga n'ubwishi bw'abana bamaze iminsi bakoreshwa mu rudandazwa rutemewe n'amategeko. Byavuzwe na Staninge Ndakumana ajezwe gutanga makuru mu rwego OBR hari mu kiganiro ubwo rwego rwatunganije kubamenyesha makuru hamwe n'abaharanira agateka k'abana ubukene mu miryango, ngo akaba ari imwe mbumvo ituma abana batwagwa mu rudandazwa nk'ugo. Uwo ajejwe gutanga amakuru mu kigo OBR arabagabisha ko ugo rwego rugiye gutangura gushengeza mu butungane abakoresha abana mu rudandazwa rwa magendu. Kurikira Stani Ngendakumana.
Twabiganiriye ubushobozi n'ubuhinga, ariko kenshi ucusanga ubwo buhinga budatanze umwimbo nk'uko tubyifuza. Kuko umwana afashwe n'inzego zibijejwe bakamubaza ati bidandazwa n'ibyande, kenshi haraho usanga atazi n'uwamutumye. Ari naho rero tuca tuvuga tuti ni vyiza yuko abajejwe kugateka k'abana babimenye, kuko uwo mwana urumva mu mategeko ntashobora gufungwa, ntashobora no gucibwa amande kuko ntayafise, ntazi uwamutumye. None twovuga tuti aba bana nabo kwande, tukagira ikibazo tuti mbega uwofata uwo mwana akamugereranya n'uburyo bwakoreshe mu kunguruza ico kidandazwa hanyuma agaheza akamuca amande cyangwa akamufunga, aya mashyirahamwe ntazocaja hejuru ati agateka k'abana kariko karahohoterwa. Nubwo bwoko bw'ibiganiro n'ivyiyumviro twariko turahanahana kugira abo bana bakingirwe, kuko byibonekeza neza yuko abo bana kubera baba bavuga umenga bari ku kazi, abo bana ntibashoka baguha umwidondoro wo bariko barakorera. Ni kibazo rero nico gituma twashimye kukizana mu bo dusanzwe dukorana kugira ngo turabe inyishu irama yotogwa. Inyishu irama nayo nuko bose baba abapolisi baba yamashyirahamwe zaba izinzego za leta haba mu miryango twigisha twese yuko kizira gukoresha umwana muri ibi bikorwa bibijanye no kudandaza urudandazwa rutemewe n'amategeko hamwe na fraude. Kuko ataraho ejo canke yijya ejo bose bamaze kubimenya mudufashije bigashikira abo bitegereza gushikira, nta kizobuza abakozi b'ikigobere badakoresha uburyo bushoboka kugira ngo bamenye abo bene kubatuma, harimo n'uburyo butazoryohera aya mashyirahamwe cyo kimwe n'imiryango abo bana basanzwe bakomokamo. Ubwo buryo nabwo kubagumya gushikaho bavuga ababatumye byo nabyo murabizi yuko bene abo bana cyangwa amashyirahamwe kuza bavuga ati birahohotera agateka k'abana, ari nayo ntumbero twavuze tuti twumvikane tugire inama mugende mudufashe kwigisha abana ntibasubire gukora ibyo bikorwa bibi byanye na fraud.
Staninge Ndakumana ajejwe gutanga amakuru mu kigo OBR. Tubandanye ano makuru mu gisata cy'intwaro ibereye. Abakozi b'abarundi bakorera ishyirahamwe Buseko batabariza abagenzi babo bakora bugaraniwe mu cumba kidafite amadirisha gikoregwamo igikorwa cyo kwandika ku mifuko y'isima, bafise ubwoba ko bazohandurira indwara zitandukanye. Aimable Nishimwe.
umugwi w'abakozi b'abarundi bakorera buseko batabariza bene wabo bane bakora bugaraniwe mu cyumba kidafise amadirisha magazin gikoregwamo akazi ko kwandika ku mifuko y'isima. Isoko rya RP ya muri buseko rimenyesha ko abo bakozi bane bashobora kuhandurira indwara zo mu bihimba vyihemero kuko ijyango yose yugagwa iyo akazi gatanguye kandi hariyo imikungugu y'isima.
Bakozi bari ko baratera matarike ku mifuko bashira mu isima ambaraje y'isima ubarera abo bakozi barabugana kugira ngo barinde urujya n'uruza rw'abinjira aho muri iyo magaze ibirimo ambaraje kugira ngo ntihagire ngo abinjira kwiba bagaca babugarana. Mu gatondo baba ari babiri bagashikana saa cyenda, saa cyenda haraca haza abandi babiri bagashikana saa tanu z'ijoro. Rero ibyo birashobora kugira ingaruka mbi ku magara yabo kuko n'ahantu haba hari vumbi y'isima.
Uburyo bakoreramo ubu butandukanye n'ubwo bakoreramo kera, bwagiye guhinduka ari uko haje umuyobozi aturuka mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu nawe akaba ariwe yatanze itegeko ryo kugarana abakozi haraciye amezi atandatu.
Ariko ibyo karisiko byahora ngo bahete nk'amezi nk'atandatu hari byaremeze neza bakora buguruye.
Muhembi ajejwe niwe ari direkiteri d'orizini kazi manaja aca atanga itegeko avuga ngo abo bakozi nibakore babugaranye, bumva abo banyamahanga nta kintu c'impuhwe z'abarundi bafise.
Uruganda rwa RPA rwasubiriye kandi kurondera umufasoni Belinda Sugira arongoye igisata c'abakozi ruramukina kubera iterefone yiwe yari mu kibanza ca kure.
Emabre ni shimwe tugukengurukire, indwi iraheze hari ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence mu ntara ya Ruyigi. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko ingaruka zibura z'ico gitoro zatanguye kwibonekeza, ibiciro byo kwiyunguruza vyaduze cyane. Inkuru tuyibaze Eric Niyonzima.
Abakora umwuga wo kongoza abantu mu ntara y'Ruyigi bavuga ko indwi rumanye ata gitoro bashobora kuronka ku mastasiyo ari muri iyo ntara, ngo kugira baronke ico gitoro nuko bagikura mu zindi ntara canke bakakigura kuri magendo ku giciro kizimvye.
Aha muri iyi gitoro cabuze rwose ku mastasiyo ane ahari hose nta gitoro kiharangwa. Igitoro ubu yari bemere ko bashase nk'ane kigwa kuri magendo ubu igitoro rwose ntatane.
Ingaruka rero zigwa ku banyagihugu, ibiciro byo kwiyunguruza vyaciye biduga.
Amatike amaze kuduga kuva ngaha n'igitega amaze kuyongera ko ibihumbi bibiri ko tucyahora bitanu none batwara abantu hagati ibihumbi ndwi n'ibihumbi umunani. Ku baja mu cyahoze nabo baratwa ku bihumbi bine none batwara ku bihumbi bitanu tugiye kuri icyo gitoro cyabuze.
Abanyagihugu basaba abegwa bose n'ikibazo cy'igitoro mu ntara ya Ruyigi gukora ibishoboka byose hakaboneka icyo gitoro. Uruganda rwa FPA rwarondeye Tabo Emilien buramatari w'intara ya Ruyigi kugira tumubaze ku bijanye n'iryo kena ry'igitoro, ariko ntiyashimiye kugira icyo abivuzeko. Amakuru dukura mu bakorera mu gisata cy'igitoro mu Burundi yemeza ko igitoro gihari mu gihugu, ubwo bukene bwibonekeza mu duce tumwe tumwe tw'igihugu ngo buva rimwe na rimwe kuri bene amastasiyon bataba kumanuka kukirangura. Ivyo navyo ngo hakaba hari igihe biva ku madeni bisata bitandukanye vya leta biba bibafitiye bateze kuriha igitoro abakozi babo muri izo ntara baba banywesheje. Ahandi naho abo bakorera mu gisata cy'igitoro bemeza ko bene kukidandaza bakinyegeza ngo barabe ko leta yokwemera kuduza igiciro guca inyungu yabo yiyongere.
Eric Niyonzima urakenuye abiyunguruza mu mabisi bava i Bujumbura bajya mu gihugu hagati baridoga ko abatwara iyo miduga bishingira ibiciro uko bishakiye. Ivyo ngo babikora iyo babonye ko abakeneye kwiyunguruza ari benshi. Iyi nkuru tuyibaze Elvis Niyomwungere.
Abo biyunguruza mu mabisi batanga akarorero nka Bujumbura kayanze ahora ku bihumbi bitanu amaze atanu ubageze ku bihumbi cumi, nabo Bujumbura ngo ziyahora ku bihumbi indwi ubu barihisha amahera ibihumbi cumi na bibiri. Bujumbura Gitega yahora ku bihumbi bitandatu n'amajana atanu ubageze ku mafaranga arenga ibihumbi cumi. Iyo abashoferi babonye abiyunguruza babaye benshi baca baduza ibiciro uko bishakiye. Uyu munyagihugu wo mu Kirundo avuga ko ubwano bwavutse umunwa uravye ayo bariha ku rugendo rwa Bujumbura Kirundo.
Mundu yahera ariho umuntu kaja mu Kirundo kujya kuri dozumere ku bujumbura kugushika ingozi ku bingozi bishika mu kirundo yipakije ku bihumbi icumi umva yashitari kuritika y'ibihumbi mirongo ibiri na bibiri rero nyine abaseri barazitwara batransport rwose bakubera abakiriya babonye babaye benshi umva nyine baremera bakayariha nibongera gute ku imodoka nziza zabuze
ivyo navyo kenshi babikora iyo ari muki kubera haba ingendo nyinshi kubera ibicuma bitandukanye igitangaje mu banyagihugu bavuga nuko abapolisi baba babizi ariko bakirabira hirya muri kino gihe bikaboneka ko ibiciro byo kwiyunguruza bitubahirijwe bagasaba bijejwe gukurikiranira hafi icyo kibazo.
Elvis niyo mwungere urakenuye ni no kuri iyo nkuru duciye dusozera ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 imyandagaro umwaka w'2021. Nshimire mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Marie Ange irakoze nariko ndabashikiriza ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu na gahwane.